Kulfi, ehu ne papa yi no, papa abebeti ase yesɛ. Sa na ne nti a ne papa efiri wɔ mo nkyɛn ɛkɔ bebi foforɔ na akɔkɔ bɔ ebusia foforɔ a wɔn frɛ no ho sɛ ɔyɛ obi foforɔ ne papa no. Sa na kyesɛ, Sikander nso no elu sua ne memory ya Kulfi ɛne ne nan foforɔ no na wɔn adwin Sikander ne suban a ɔda no edi no ɛho ama wɔn nso no ntumi ehu ne sɛ na kyesɛ ne memory loss ɛna wɔanya no nya sɛ wɔanya memory loss ɛde a ɛne ne deɛ ɛkwan bɛn so ɛna wɔn ɛbɛfa so aboa Kulfi anaasɛ Sikander ɛma ɛyɛ ne memory no asan ababa to bio mu na Kulfi ne nan foforɔ ne nyinaa nso no ɛwɔ mu adwin sɛ ɔha foforɔ yi aba Kulfi so na wɔnam wɔn so no wɔn ɛbɛboa Kulfi ɛwɔ emu na afei nso no Kyanda ne homɔden a ɔrebɔ yi a wɔno ɛne ne nipabɔnefoɔ ɛbɔ wɔn homɔden nsɛm wɔn ɛbɛdi wɔn ntɛtɛntɛtɛ na wɔn ɛyi saa Sikander yi ɛde ɛfiri hɔ na wɔn ɛyɛ Kyanda ne akɔsowa atena aseɛ sɛ Sikander no Kulfi ɛne ne nan foforɔ ana Kulfi nan foforɔ no sɛn ayɛ krado yɛ wɔn nyinaa no aka wɔn ho abɔ mu agye sɛ wɔn ɛreboa Kulfi ɛwɔ saa deɛ yi mu yɛ this time deɛ sɛ Kulfi ɛnya ne nan foforɔ no a anka minim ne Kulfi ɛbɛtumi ayɛ na asambere ɛna agye sɛ ohia ne nan foforɔ yie paa na ohia wɔn nso no ɛnya adeɛ a wɔn ɛdi ne hwia mbɔ koraa na asambere deɛ wɔn ɛreboa Kulfi papampam ntitiri ɛne ne sɛ Sikander ne memory no ɛbɛtumi aba back bio mu na yɛbɛhwɛ update yɛ so sɛnea Kulfi ɛne ne nan foforɔ no ɛtumi ɛhyehyɛ wɔn ho ɛkɔ Sikander ne fie ɛsɛ wɔn ɛreboa no ɛma ne memory no asan aba back bio mu na akwadaa park yi a te sɛ ɔno no wɔayɛ ne ho te sɛ Amira no yɛade a wɔno nso so no ɔhɔ bii na nso no Kulfi ɛne ne nan foforɔ no ɛpɛ sɛ wɔn ɛma Sikander ehunu nipa a wɔyɛ ankasankasa sɛ wɔyɛ Sikander single na mmom no ɔnyɛ bowler no yɛbɛhwɛ ability yɛ so mmerɛ wɔn Kulfi hɔ nso no ne siyɛ na afei sɛnea Kulfi ne Sikander nyinaa nso no ɛbɔɔ mu ɛto ndwom na ndwom a wɔn ɛto yɛ no ɛbɛhwɛ sɛ no no ɛbɛtumi aboa Sikander ɛma ne memory no ɛtumi aba back nson a ɛno nso no yɛbɛhunu sɛ ne ɛbɛsi akɔ lovery nso no ɛna ɔgu so ɛyɛ ne nhwehwɛmu ɛde afa Kyanda ne ho a asambere deɛ ɛsɛ nhwehwɛmu no ɔyɛ nso no ɛkɔ n'anim yie papaapa yɛ aba bɛbɛhunu nipa a saa ɛyɛ Kyanda ne no ɛno no ɛkɔkɔ hyia ɛwɔ hospital hɔ na nandin ne nso no ɛreboa lovely nso no ɛwɔ nsa nhwehwɛmu yi mu ɛno nso no yɛbɛhwɛ baabi a investigation no ɛbɛkɔ akɔ akɔkɔ wie obi a ɛbɔ ne ho mmɔden mpo ɛma mo hinda kora nso no ɛrebɔ ne ho mmɔden ɛwɔ saa situation yi mu yɛbɛhwɛ ne obi biara nso no ɛreyɛ ɛde aboa wei yɛ little singer Kulfi update ɛwɔ ed studios channel ɛso na Crown Angel bɛba bɛkenkan ama wɔ no wɔ mmɔden subscribe to yɛ channel wei na update ɛde ɛbɛbrɛ biara no nsi ɛtumi aka wobɛyɛ channel wei ɛso a baba bɛhwɛ adom tv live written update telenovela ho ɛndwom biribi biara a ɛfa telenovela nso ne ho no wofofon na ɔkɔ google na sɛ wosɛɛkye ed studios a ɛwɔ na wo nsam ɛbɛtumi aka no na written update na nso no wɔn nsa bɛtumi aka ɛwɔ hɔ na Kulfi videos ɛfiri episode 1 nso no ɛwɔ na wɔn nsa ɛbɛtumi aka no hɔ ɛbɛkɔ letter wo singa Kulfi update wei so na neɛ ɛbɛsi ɛwɔ hɔ nso no ɛkɔ akɔ akɔhwɛ sɛ yɛfiri aseɛ wɔ letter wo singa Kulfi update wei so a na episode no firi aseɛ ɛwɔ berɛ a Kyandan ɛrekɔ akɔbɔ ewura ne dan no mu hɔ ɛno ɛna mohinda wɔka sɛ sike yɛ a wɔstɔpe no na Kyanda ne ba yɛ no ɛna mohinda ɛka kyerɛ no sɛ hwɛ sɛ marekɔde saa ndwom wei sɛ w'ani agye ho a mesrɛ wo ma yɛn publishe saa ndwom wei na yɛade nso a yɛbɛnya sika a neɛ ɛkɔ so ase yi no ɛyɛ mohinda ɛna wakɔ studio wɔ hɔ sɛ ɔkɔ akɔkɔto ndwom sɛnea ɛbɛma ɛyɛ Kulfi ɔhaw yi a bɛbɛda ne so yi a yɛwɔ no nko ɛna ɛwɔ sɛ wɔto ndwom ansa ɛna efie no wɔn ɛtumi nyaa sika ɛde ahwɛ efie no ɛsoɔ no yɛade nso a kyerɛ sɛ Kulfi ne berɛ so ate mohinda ɛkɔ studio wɔ hɔ no sika a yɛka sɛ yɛde ɛma no no na ɛyɛ sika kumaa bi na nso no na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔgye ne saa na wɔtumi ma Kulfi nso no ne ho ɛtumi ɛhenhan no kakra na pressure ɛda Kulfi yɛ soɔ no saa pressure no bi ɛtumi ɛfiri Kulfi yɛ so na ɛno ɛna wɔde CD no ayɛ ndwom a wɔde record no ɛde ma Kyandan yi a wɔka kyerɛ ne sɛ sɛ wo publish a na deɛ yɛbɛnya sika bi ɛno ɛna Kyandan ɛreka sɛ sure mɛ publish na ɛno ɛna ɛyɛ mohinda ɛkɔ awieyɛ no Kyandan ɛtwe ne phone ena wo frɛ ne pakia no ena obisai sɛm mehu ne bibi ana na edwuma a wode ahyɛ pakia no mo ense ene ne sɛ ɔmo emfa wo moni emfa indi eye ne look alike echi ne wo bra wa ba bibi hu ne sɛ sana eye ne look alike no eda so ate ase na hu ne sɛ eno no hebe ye Sikander Sengel na sɛ wono chandan ebitimi akɔso atena se dia Nandia was so warm to me, who sa look alike, no, now one more, a cumun, warm a yin if you were, send a bema, a one or other chandano, it's me at Tanas, yea, no, who is a look alike, no, so no, and you be your say, a yes, a canda, saying girl, na, and no, and I'm not coofing the moon, so no, one more, a call, a karat class, yes, a karat class, you know, and then a chandan, a fray, a pakia, yea, or catcher, and say, Omane ni endi eye Kulfi echi papa pam na ono ene Amira eye babi reko eye karat class na karat class ono sono na eye class biya eye defense class ya jese wuko wa uko kusunya chini ubi si ato unsaina wanai na witimi e defendo hon se koko bane se ubi ato sha wosua eno ene Amira ye unroli no ewa karat class ono mono Kulfi ye ka se ono sono eni eje hon se Obeko sa karat class ono aseye na sa na Kulfi di adwen ofa ne ne se se oye na adwen se okko karat class a na ofa sa akunya no eso na wono ene eye ne papa bula akko akukushia ya sa mbredi ye yohunu babi ya Sikander suno ewom na eno ena Amira ene Kulfi na womo ena makwan so a womo ekko class na mbra womo edru aye defense class ne nimu ho pepepe eno ena Kulfi ihunu ne nam fofuo no ya this time de ye enye rocket enko na mum no rocket akwa akokobɔ wo mu nyina amane ye efa ohawa Kulfi ena mu ene ye ho a ebe hia ese wo mu nyina no ebe timi aka wo mu ho abumu abua Kulfi awo ne hawo yi imu na mpanso no ne nam fofuo nyina nso no kaji tumu se Kulfi aye wo mu nko awo mu de prekopɛ na si bibi echiri Kulfi so na o na mohaw bi mu dia ndi awo se wo mo itumi eboa no na na wo mo etete eye babi ya na wo mo ehwe ni ekoso na rocket ene ne nan fofo no ehunu aye gotia ya gotia we no e chandan ne guns no ebi nti no hunu ye no na watene ense woto sign e de ema Kulfi e ho na Kulfi so ebo ne timko ya chese wati ase wati connection no asem Na Myra diem, ufriho eko ye, na we, ena chitu, upi ye, ena oko gotia enchen ena wade, ne nsa edi egu ne komu wade gotia ensa edi gu wano ayem chitu ne komu, na wacha sese o chenti mu, tese ni ya, gotia e kidnapping wano, na eno, ema eye defense class wansu diye, na securities bi ejenjena eni moho enintunu wamo ihuni yisem eye cha chandani ede ninsedigu eye abranche no ekuma na kwa dani ekumu no ya kwa nani eye chenti muno enena wamu nyinano eko ho na nipadombi bri eba bebeka ho ya nache sem wamo ebro eye saa goti ya we na eno ema wamo akwinya ema wamo itumi ejane ye edi free eye chandani gunsuno ensimu Yana womoni echre, eye nagi spark, eye bebiya, bola ana Sikander ewonom, na enom, ena Sikander sambrenu suno, na wanon kwa ena wati ifyenu enimo, ya, na uji agro, ya na ototo, eye ebuo, na Kulfi nkwa suno ena wakoho, sambrenu, na bola, yuhunu Kulfi pepe, pe, ena wuchene ni, omane ni suno, na chese ye Kulfi, ena wabanom, eno, ena Kulfi, e kase, Papa, Misrao, Brahmin Chain, Neno, Ena Bula, or Mani to such as a washer Kulfi no, whom Kulfi say, Kulfi, sonom, it's ya abem bem, and a fee no washer at a rear, tuntum, and a cocoa, and in a new son of I call. Ya just a sending with see whom Kulfi no, whom Kulfi say, by four, na, eno, and sonom, and I just say. Sa e kwanya wafaa suwa wadi ya hunu Kulfi sebe yufo ya hunu Kulfi se ni angel vye muno ni nina ne eye saa paki wei paki ena wakache eye ne papa anase mpono aye bola esem sa akwada we no wonye angel biara na emomu no oyebayifuo na enu nti no wono aye bola enche no ho enfan frikufie ho enu nti no se kan ehun no kufie no na je se ohun ne se oyebayifuo na no enso no ana je se obo hu ya waka chere kufie se wonche no ho enfan fri ne ho na paki aka chere no se oyebayifuo enu nti no ma kufie enka no ho enfan ba no kura e me ka se no Honwa, na or the empire bo edi gum ya to se or bom paye edi gu eye kufi ni tri so aden ya wishia be ye na eno and suno na kufi esu ya wakan se u ye me papa o na mene u kufi na eno and a winy nara e kos wono paki and sunon e ba ye na wakan se frira se ne ko bula e kan se meme di eye paki pe papa ena me ye Neno, eno wamu mio ninyi narano, wamu eburura edaino imo. Na eno, ena rocket, kachiri kufi se, kufi, Brian ko. Na wejie, risky papa pam. Na bia, paki ya enafi, goti ya nsusono. Wamu ewa babi, ya wakasa edi afwa aye chandan, nigun suno ehon. Na eno, ena nandini suno. Na aje se, wakwa ya wade ho a lovely ka wansam edi echira nwono. Yani ya lovely hun ye, aya don't update a bro ewe previous episode no esonom. O nya anansha se se wo suspecte, aya sa chandan yino, eno na wakwa kushushe ni niya momo, na uhunu, aya patients, anase mpuno visitors pass card bi, ya sa card no, na ya tro aya patient bi din edi eguso, ene sekandi din ya aje se. Eno no ema sekanda kwain ema niko kushia eye patient bi ewa hospital la eno eye holy hospital ya lovely nsuni huni idin nuhuni sano eno kaya sena wain kura ena sekanda enino eko kushia ewa sa hospital hono ewa wanya ehuni se eye holy hospital hono eno huni se nandini ibitimi abu wano ema wihun nipa sekanda enino eko kushia ewa holy hospital hono eno intino abono amaniye ese nandini encheke ne hospital ho enfa manu se wanyina ni din ede kamala ya sekanda singil eba nino eba bibishia no na mpansu no nandini eko ekukura sa ward eho enwene ukukushia doctor nino na nawo bisa doctor nino ese patient no a ni din ede kamala no wano ene wany na eno enso no ana jese ya chure no sa patient no wako patient no eho ne ho ena wako eko eye patient no one eye nandini any patient no eye kasa no eno ena sa patient no ni di ede kamala mame no eso nandini ensa na wakan se chandan wasayin ababi muana ya chese sa patient no di wuhuni nandini no nana chese wano nwajuin se eye chandan no no nyehabe pepe ena wumu ehunu eye pakia so jina eye market cycle ho ne ho ena eye rocket eye na ajwin sa na se zinda eye na ajwin se obe chere ne nyansa yi papa papa anu ntino ko ho no na wane papa bi ene jina ho ena wade papa ne wallet edi e share paki ya butumu na wuyi paki ya ne wallet diye no edi jane yem na eno enso no ena te se papa no ewo hwa ena wo hunin se bibi atwe bibi edi firi no botumo eho ena hunin se da bi obi epese owia no na te se won konko sha na te se ofre ni padom exe obi epese owia no na hunin se eya paki eje na ho ena suspect no wo hwe ne nimu dia ende wo bi hunin se ni papo ni wo suspect no no wo man konko sha ni botumo ampanso no na te se wallet no ene she ni botumo no eho ena wo kan se papa wi ewia madie ne ho ne ni padom bibri ye tu share paki ya eso ya te se wo mo blame ni se wo kromfo na wo mo ehya se se wo mo bru no ya te se eya paki ya ne got ya die investigation na se bono se na wo mo ni AD eya kufi no echi no anya dia wo mo efa ni ama beta kra na ya dia enkoda yi no e chire wo mo nyansa ye papa pa na yen hwe kufi ene ne nanfofo no ene eba ne sa no wamo conclusion ya wamo draw ye ene ne se te sene ya wamo ehunu ewa movies imo no e bia na sekanda elu si ne memory ne nti no wamo ebeboa no e ma ne memory no asan aba back bi mu na se wamo ebeboa no e ma ne memory asan aba back bi mu a nene no asembisa enene se ekwan ben so ene wamo ebefa so hama Sikander ne memory no asan ababak bimo yen shei ni akufi enene nanfofo no ebe ye etimi ede abwa Sikander ema na ajen no asan abefi ebimo oye little singer Kulfi update ewo ed studios channel so ene akarangel miguso ha miken kaya ma wono ba omade subscribe to ye channel we na update ye de ebe bro biara no we see to me account over your channel where you swam. Baba Bebeshem. Now, Adom TV Live written update. Telling the Vella Wendum. Do you be a fat telling the Vella Hono? For phone, Nako Google. Now, Ko Google Lab. Now, I search at studios. Now, I want Sir Ebeka. A little singer Kulfi. Updates and I think so. A BBR for written updates and for Kulfi videos every episode one and so no. When Zibi to me, I can in Nara, El Ehona with me, Ashem. Now I am twice way and into the Kulfi and enough for fun and I just say, one more Ababi Huni say, Sikander in your memory loss. I was so one more Abuano, a man in memory no, a sign ever back be more. Now Kulfi and some Brady was a son of home, I ain't a home, Sada G. Yeah, and bra. Kulfi eba Sikander fi ho kane no se ne we si address ne ho te se be ma no ye a we she ne che no se pepe pe na this time so no Kulfi address ne ho sai se ono mu so ko te se Kulfi dia ne ne Sikander hu ne se oyebayifu o ne nti no e se o se sa ne ho e se onipa foforo na eno ena wono ne ne nam foforo no e ko bula e fi ho na Kulfi e ka che ne se ye ye enkwada ye free remain home na yen die ye de yan jom tuo he de jeje enkrofo eni make say no na wono ene ne nanfofo no na wo instrument a omo e de india and afi bottles and afi nkunku e de ayen so no na sa instrument no ikura wo mo ye na chese wo mo achese chese cha uti mu ye panse wo mo a prepare wo mo ho papa pam na eno ena package die waka chire bula se me ma wo mo kwan e ma wo mo embo nwuro mo na mame abeka wani mo bula e kan se ofre wo mo eba ne sa no ena ofre eye paki ene ne nanfofo ni nyinara ishi aye ena wode ensembi gu wo masumo e ka che wo mo se e ma mo ha mo hokra na se bibi e ko bone dia na re ye bitumi akon mo hu se ya dɔso ni ntin ye bitumi akon eno ena wo ka che wo mo se mama wo mo kwan e se wo mo e bitumi aba abebɔ ndwom no na eno ena gotia anase mpono eyem ebola etena se ono ene paki ene ne lafufu nyina etena se sai na Kulfi ene ne team no nso no etena se ya na wo mmie no nyina no e face wo mo hom na eno ena wo mo ehya se se wo mo ebo ndwom no na bansi e de instrument e de ma bola se obitimi abo instrument no wana na na wo mo nyina no ete ho ye wo mo ehwe se Sikander ebitimi abo instrument no na mpanso no bola etimi abo instrument no na wo mo nyina no wo mo ebo nsemo e de ema no wo eno na Kulfi ebisa se se woni eje enjom to ho mebu ana bola e kan se anio na me krampo no me guru kra no nini eje ho papa pa na we ana nandini a fre lovely e wo phone so na wo bo no amane se patient no ani doctor ni no ekasa ye no ni o ka kire no ene ne se sa patient no ani din e de eye kamala no we nya yare aye fre no dementia nenso no o kasa ye na wo bo bi ani din e de chandan bi edin na wo ka kire lovely se ansa no beti ki next step no e wo se odwe ho mienu mienu isan se nandi ne hu ni sem se ne ade no esi eko no se se nyama bi e wo ho a ehinta ya lovely so no ehunu na eno ena chandan nso do ofre eye gotia ene pakia e obisa wo mo sem wo mo etumi ehunu look alike no wo mo etumi etri Kulfi ena fe ena fofo no wana eno ena gotia ene paki e ka chi pakia e ka chi no sem eni pa bi ebe beto hye wo mo so na eba ne san ji no e ma wo mo elusi enkwada no eno na chandan e ka wo mo ni mo se na je se sa djuma no ena wo mo edie se odi djuma edjuma dia se wo mo nsa se wo enti na je se wo mo e ba be bo stories e di ya che no wana na wo tie wo mo se wo mo enko 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 hwehwe Kulfi na eno ena Kulfi wo sha se se wo tonjom na ndjum no wo to wo no bula e ka ne ho yana wamu nyina no ebu mu ato njomo no na njomo no tuwo ni imu no eno ena bula waso Kulfi ensa ena Kulfi epepa ni niasi nisiyo na wamu nyina no ebu nsemo edema wamu na eno ena lovely so ofri hono ena wako bedroom eho na wuni se chandani mobile eda hwa ane ne die enyade so chandani nso no ede ne phone ne die ko yem eno na lovely obo ne homa den ena ma phone eso na wuhunu calls bibre se abaso eno na oka se na ede unknown number nso eni na obo ne homa den e save number no e woni phone die no eso ena wono no ofri ho a wo ko ye na Paki, enso no ena okan se Kulfi watu njumini ye papa pa eno ena Kulfi wakan se meda wa se Paki enso no nache se Kulfi ni rwe fri se ni diye ndi Kulfi ni mo mono di ede sa daji ya waya bema enso nache se honi san se ni rwe fri no hunjino wankai se o akte eno enso no nache se wajesu wa fedye ne hon eba ne hon eso ese sana ewa se wakte ti se bema neno hena Paki ekan se papa oye bayifuo na we aya ne nanfufuo na bula eti sano ena wano nsono jese wabayabebe kaisa ha na eche se ye Kulfi neno ema bula ebo hunye papa pam na watre ne hon edifri Kulfi aho neno na Paki ekan se wabaha se so ba abebe fawo edo wu ako neno ena Kulfi yuhunu bracelet noa eda ne nsano eno ena wakan se shwe mena mede sadi wi edi ema uo ewo bedi no asem na chese wo bono umade nse eye Sikander nsuno ebi timi akai kaini bibi biyare fane paste hon eno ena bule kache nse Paki ena oya media uo die minimuo neno na Kulfi eka se nensuno kai se eye awo frame sem miya wo angel na afi no afi enjomu a ye enjomu nina nsuno uwe enfi ni nyinara ni mumuno oka akai ni nyinara bwa humwade nse obe kakai me na obe kakai bibi biyara papa ya Kulfi kasa semene diya chenwa na amaira nso ena wupie free ni karat class no eba ye neno ena bula ugusuwa e kanchile Kulfi se meye Paki papa Paki eka nse misrao pie free mifia se neko na rocket eka nse Kulfi mayenko si siara na enche kura no karat class no hebe ba ewe ye eno ena Kulfi ebi sase oh na sisi eno okambe mpa ena mefasom na mitimi a convince no manitimi a kaikane pais na waba habibi hunu ni mpabanya wa ye eno ene ni ya Kulfi ebi sana hon na se Kulfi ebi sana on sanse nsemwe ya nena na ebe shwe kwani obe faso na utimi ampuwa Sikander yama nye memro no utimi ampaba kibiyomo na nshushu mua lovely ya yansono ibe huni bebi ya nshushu munu nsono abeko akwa kubye na next update ya na mkwa nshua eba no niya ibe siye bi ewa so NSM Amaira ena oa kanse ma ewa se meye photo college o eno ena Kulfi ya kanse wow we ayo good idea na good idea ben ana ewa photo college ya Amaira e babere ye no imo. Ye beshe next up di te ba no. Yinti ya Kulfi e kase. E no ye good idea no. Ya se nusu no ebi timi awo bibi. A ye fa aye Sikander ne hon suwa no. E ni bi timi abuwa Kulfi. E ma Sikander ni mermu no e timi ababaka suwa. E no nusu ye beshe. Ya next up di te no. At studio se de be bro. Wa omba ni subscribe to ye channel we na update te ne ba. We se timi ya kamba ye channel we suwa. Bye bye, Adom TV Live, written update, telenovela random, VBR for telenovela and Sena Hono, before phone or Google, and as I search at studios, I want to some, a bit to me, I can work. Now, next update, you know, Ranger, my baby became kind at the ammo, middle Yabisha, away, next little singer could be updated, so. Bye.